Amapolisa akwiphulo lokukhangela abarhanelwa abathulule ngerhuluwa kwihostele iGlebelands eMlazi kuMazantsi eTheku kwiphondo iKwaZulu Natal kwasweleka abantu abasixhenxe. Esi siganeko senzeka nje kwiintsuku ezimbalwa emva kokuba inkonzo yesipolisa ikhuphe ingxelo yobume bolwaphulo-mthetho kweli nalapho iKwaZulu Natal iphala phambili ngeziganeko zokubulawa kwabantu.
Amapolisa akwaZulu Natal akhuphe ingxelo ethi ngamadoda alithoba behlele ezonwabele ekuzeni kusakwanamhlanje ngethuba kumbonzeleka iqela lamadoda kule hostele akabhungisa koko athulula ngerhuluwa kwasweleka abasixhenxe ngokonangoko ababini bakwimeko emandundu esibhedlele. Isizathu sohlaselo asikaziwa.
Police of eMlazi have opened a docket containing 7 counts of murder and 2 attempted murders following a shooting incident that claimed 7 lives at the Glebelands hostel in the early hours of this morning. The motive for the shooting is unknown at this stage. Detectives from the provincial task team have been instructed to probe the incident. Anyone who has information that can assist in their investigation is requested to contact Crime Stop.
Ngethuba kukhutshwa ingxelo yobume belizwe kulwaphulo-mthetho, iKwaZulu Natal ichazwe njengenkqenkqeza phambili ngeziganeko zokubulawa kwabantu. Kungokunje amapolisa acela nabani na onokuba nolwazi ngababulali ukuba atsalele umnxeba le nombolo yasimahla ethi 0800 10111.